My name is Bekezela Mguni and nyalamukela ku the Girls Table Podcast, where we talk about issues affecting young women and girls. Namhlanje ku podcast yami topic is child pregnancies, a violation of children's rights, and I am joined by Prisca Dube, who works for Zimbabwe Lawyers for Human Rights. So Prisca, tell us like this, and maybe share your thoughts as a human rights lawyer around the 680 minors that were impregnated between January and June 2023, abale minyaka ethi 10 years kusiya ku 14 years. What does the Constitution say about children's rights?
Isisekelo sombuso eseZimbabwe sika 2013. Nxa singahamba thina ku part 3 ka chapter 4 okhuluma lokho esikuthi elaboration of certain rights. U section 81 wangkhona okhuluma ngamalungelo abantwana, rights of children. Ihle ikuvele ikubeke obala njengomthetho omkhulu ukuthi umntwana ngubani, ngoba kuhle ukuthi every child, that is to say every boy and girl under the age of 18, boy and girl under the age of 18, akutsho ukuthi woman or man, boy and girl. Kuchuthi ngabantwana laba ngabantu abangakafikisi iminyaka elithumi lesitshiyangalombili. Ngabantwana okumele ukuthalwana basesikolo, ngoba ngabantwana ngabantu abasafinyela lamakhovu lesihlathini, ngoba ngabantwana ngabantu abasafuna ukuncediswa ukuthi bekhule, bayaphanga belahleke indlela. Yikho kuthiwa all of us esingaphezu kwe-18 we have a duty to make sure ukuthi we do what is in the best interest of the child. So nxa usubala njengogqwetha uthola ukuthi wena 680 teenagers aged between 10 and 14 were impregnated elizweni ngesikhathi esifitshane kangako, kusuka kwethuse ukuthi i-best interest of the child khona lapho iyabe ngapi, kusuka kwethuse ukuthi omamithisa labo bantwana ngobani, njalo sokwenzweni ngabo, ngoba kutsho ukuthi kulamalungelo abantwana phela lapha asephanjanisiwe. O-10 to 14 ngabantu abaku between grade 6 and form 3 at the most, ngabantu okumele ukuthi babe besesikolo. So umbuzo lapha yikuthi balaleli, abantwana laba bamithiswe ngobani, abantwana labo babamithisileyo sokwenzweni ngabo, njalo nxa kuyikuthi la ngama-cases asesazakala kumphakathi, angakanani ke afihlakeleyo esiwavimbeleyo ezindlini, emakhishini, emadolobheni lasemakhaya. Umthetho is very clear. Ayisikho ukuthi umthetho kawukho. IZimbabwe is one of the countries elimthetho engingathi mina ikwanile. Ungahamba kumthetho esetshenziswa ngamapholisa, i-criminal law codification, iyatsho ukuthi khona umntwana okuba ngale nalelo 10 to 14 akayi emacansini. Umuntu oye emacansini lalo umuntu useyenze icala. Ngakho-ke umbuzo yikuthi abantu bonke laba abamithise laba abangu 680 sebebotshiwe yini? Nxa sebebotshiwe, amacala angkhona athonisiswa kuphume izigwebo ezinjani? Lezo zigwebo nxa ziphuma, umphakathi uyazaziswa yini ukwenzela ukuthi zisebenze also as part of the tools of i-awareness raising, ukwenzela ukuthi labo abaluthango oludla amakhomane bebekwazi ukuthi uthango lumele lube le ndawo yalo amakhomane phiwe isikhathi sokukhula, ukwenzela ukuthi abantu bonke bewakholise ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho-ke balaleli, abantwana 18 and below abayi emacansini ngemithetho yelizwe leZimbabwe. Nxa kungaba lo lahlekelwe ngumqondo edonsele umntwana emacansini, imithetho yelizwe ikhona, kumele isetshenziswe. But engikubonayo mina, ngibona ngani kulezinye izinto esizenzayo njengezigaba, njengemizi, okumele zilungisiswe. Imithetho sokumele iqine ekubopheni labadala, izihlobo zalaba bantwana abamithiswayo, abamukelayo okuya ngaphansi kwamakhala, o abafumbathiswayo, o abathenjiswa ukuthi hayi ngizamthatha ngizayenza lokhu lalokhu, ngenxa yesimo sokuthi mhlawumbe ukiti uleleziwe lapha ekhaya abantu beyamukele befumbathe bedle bencinde kulomntwana osephanjaniswe ngaleyo ndlela imithetho kayiqiniswe yokuthi nabo kababotshwe begwetshwe behlangana lalabo abangabe bedlwengulile kumbe bedonsele abantwana ngeminye imizamo ubaya emacansini bacina sebebamithisile ngoba balaleli nxa sikhangele umntwana oleminyaka 10 to 14 umzimba ngokwawo awukakhuli to an extent ukuthi usunga accommodate a pregnancy yiba abantwana abacina besuffer from izinto okuthiwa i-obstetric fistula yiba abantwana abacina besuffer later on from abo cervical cancer lezinye izinto ezinjalo ilungelo labo lempila kahle liyahle liphambaniseke and nxa esehamba through i-labor at such an early age baya suffer also from psychological trauma which ukuthi they then are not protected even further
ngakakhulu ngiyananzelela ukuthi ukhulume kabanzi ngokuthi iconstitution ithi umntwana ongaphansi kweminyaka eyi-18 ngumntwana singajiki simenze umfazi. So what should happen to these children? Do they go back to school? Because ngabantwana laba kwenzakalani ngabo nxa esezithola ezithwele ele 10 years ele 14 years bavele bayeke esikolo kumbe bayaqhubeka ngesikolo. Maybe what challenges do they face if they ever go back to school? Kumbe what challenges do they face angayenza ukuthi maybe bacine bengabuyelanga esikolo?
Laba bantwana 10 to 14 njengoba ngishilo ukuthi grade 6 up to about form 3 at the most kuhamba njani ngelungelo labo lemfundo sonke siyakwazi ukuthi Zimbabwe has had esikuthi yi re-entry policy yokuthi abantwana babuyela njani esikolo for more than 25 years now and more so is 2013 constitution ikhuluma ngelungelo lezemfundo i right to education ku section 75 ubusuthola ukuthi education policy eka 2020 education policy amendment eka 2020 specifically looks at children with disability iphindi khangele futhi girls who fall pregnant ukuthi kumele ezithwele enjalo ebe khona esikolo engabeletha ephinde buyele masinyane ejoin abanye esikolo then ngkhaya besale begcinile umzukulu lo osebe khona but i challenge engilayo ukuthi i reentry lay siphatha njani njengezimuli siphatha njani njengezikolo siphatha njani njengomphakathi ngiyakhumbula ngikhula wawukuthiwa umuntu engazithwala eklasini kuthiwe hawu sesilalisa lo but funnily enough omedemu ababesifundisa ezithwele njalo ezeklasi zasengalali but omunye eklasimate uze kuthiwa uselalisa abanye these are some of the myths esilawo around the issue of re-entry yamankazana abazithweleyo which has made it a huge challenge and it needs to be addressed ukwenza ukuthi sibe kwazi kumele bebuyele bebe khona esikolo ukwenza ukuthi bekholise labo ilungelo labo lemfundo bengabeletha bephange bebuyele futhi esikolo so that they do not lose much ezifundweni abanye besiya phambili but the challenge now that is the easy part the hard part is most of the parents abasoze bekwanise ukubabisela or are not willing ukubabisela so sikhangela umthetho njani ke lapho ukuthi uncedise either to compel abazali laba ukuthi bevisele abantwana laba esikolo or where abazali are willing ukuthi bebabisele ezikolo but no longer have the means what should i government through i ministry of education and through i social development department kumele kwenzakaleni ukuthi kube lama support systems in place in terms of ukuthi umntwana lo ebhadalelwe ischool fees whether ungena kubhimu encediswe ngama extra lessons so that they can catch up for the time ade bengekho khona esikolo and then the additional support now because there is an added person omutsha ngale who is now a burden to ama parents who are already overstretched how do we have a system in place to make sure that abantwana labo are then taken care of so that ogogo labo khulu don't have too much of a burden in terms of ama substitute milk or ama diapers and other things for the upkeep of the child. And I know some people will say, lokho kuzayenza amankazana ebesezithwala ngobuningi. But no, this should be a multi-sectoral or multi-dimensional approach. Ukwenzela ukuthi not only do we empower boys also, we empower amankazana. And then we make umthetho usebenze by stiffly sentencing abantu abalala labantwana so that it is clear that an offense has been done. When offense has been done, why continue to punish even the victim, who is this young girl aged 10 to 14 who has fallen pregnant? A system should be in place to make sure that, one, bayabuyela esikolo as early as possible. Two, they are assisted ukuthi bebe sesikolo. Njalo, three, e school environment, e community environment does not mock them or make them feel secluded from izinto that they're supposed to be enjoying, so that what is in the best interest of each and every child who is a Zimbabwean is indeed enjoyed by all children. Ilungelo lemfundo, ilungelo lempilakahle, lokuhlanganela labanye, elokudlala, elokukhula, nokuthi bebe protected imithetho yelizwe leZimbabwe. Children must be children, and abantu abangena emacansini labantu abangaphansi kweminyaka engu-18 should be penalized and should be sentenced stiffly. And for me, ukuthi siyaba le splitting of hairs to say hayi laba maybe rape, hayi laba maybe having sexual intercourse with a young person. Asibeni very clear, anyone who has sexual intercourse with umuntu ongaphansi kweminyaka engu-18 has to be penalized and sentenced stiffly.
Sibonga kakhulu Prisca, siyabonga balaleli for listening to this podcast until the end. I hope bakithi siyazwisisa ukuthi umntwana ole 10 years ngumntwana njengoba ngisitsho, asingavukini simbone esengumfazi. Bancane kuyakubahlukumeza abantwana ukuthi ajike kusasa ayenziwe umfazi. Let's join hands in protecting these girls, bakithi, because kuyabahlukumeza. We are violating their rights. Until next time from the Girls Table, don't forget to follow us on our social media pages. Siyabonga kakhulu. From me, your host, Bekezela Mguni, and the Girls Table, siyabonga.